Union of Ghana. Wɔn abomodin ani de obofuo bi aka wɔn aboma wɔn di dwuma ne nyinaa ɛne sɛ wɔn ɛka abom aboa ama akwansrɛ dwumadie atu mpɔn ɛwɔ mmayi mu de friend domestic tourism no enti ɛno ada wɔn kɔ apro ɛwɔ ɛnkan kɔpon mu a ɔmo kye ɔmanfoɔ adwene si so sɛ yɛ waze oye yɛ ɔmeamea bebree wɔn kan ha ɛnika enti wɔn wontu kwan dan ɛyɛ akwanya bomodin a so betumi ama wɔn so kakra wɔakɔ saa nsahwɛ bea akɔhwɛ nea ɛkɔ so
Yabeda Ministry of Tourism ase na yada Ghana Tourism Authority ase aye city coach ana basket se ya your friend anti dede ehu enige a wubenya na e different from say wote wankasa wo okamu mo amako London ni mo amako South Africa no mo amunim se de city coach no ete experience ana feeling excitement a wunya no eye sronko we eye tour operators union of Ghana a meka hu bi meka communication and marketing team as CEO of Kaya Tours your president eye Mrs. Alisa Asamoah and wakekan abom say tour operators yen ton basi ni ama amanfo ohu city toy 50 cities obetumi achi akra ubati abakwasem enti wote basi ni mu a ma yetumi echerechere o enema a eye Ghana abakwasem ye beche odi enti a ye frɛ ha Flagstaff House baby wa ye frɛ no Slaga Market ebinum frɛ no Sra Market but eye Salaga na ne ye the slaves every Salaga North ene ye de omba eben eye James Fort wo enti ye de ombegu wo beton slaves no te sɛ de ye ton enam ene no Tour Operators Union of Ghana omo ya de pa sɛ omo so eboa eye Ghana Tourism Authority any Ministry of Tourism no ne ya keka ye ho sɛ ahɔwo amakra yen kasa ye ntumi nya bibi na emwa ema ye nsahwɛ no enko so
fa de ye the Ministry of Tourism as say ne GTA together with stakeholders in for this bold initiative. Domestic tourism and regional tourism. The bus, no, yeah, GTA bus, Omodiaba, they are coming to partner with TUGA, Tour Operators Union of Ghana. Ah, yeah, but running bus, no. Into the Botana say, yeah, corner your tongue, domestic tourism. I'm a man for you now who said, yeah, but tongue, a city to Amagana for you now, prize near for four. I'm a Ghana for you now to a partner, not a money now, a boom. No, ma be show beating crowds on him places bebree. And Kuma Museum on him ho. Into the air, show must say COVID-19 now, but a binum quite outside, but you will be our. Into at least, you bet me up patron and my business or so. Now, price no from Kra Obia bet to Marco. Now, I tell obey you, ma, oh, I won't cottos, who cottos are relaxed so. And ma will be why stressing in our coffin. Now, I say, but I'll start to wait, ma. But I said, what Oman can offer? The history. Student in a binim in Nkrumah, the first brother in the museum. Into Yaya Hadri say, no Kolano Beko, into Patro, Ghana Funi na Mumbomana, Yanchena, a star domestic tourism, and Quaitri. Now I yet crabbish. Into let's share Ghana, let's experience Ghana.